banyamahane babakobwa bari hehe
ubwo nimba yahinga yahinga
eh oya yahinga
yahinga
ihe
yatunga mu murima
yahinga
yarahinga
mu mukira zahinga ni zabibona bana dayinge
bana si yahingire.
Ariko nabwo mugamugani.